No. Nico. Nico.
Nem kell tönkretenni, édesem. Na.
Mama, pupsi.
Neked is pupsi.
Köszönöm.
I'm gonna... Nico. Visto che sta ancorando. Voglio. No. Guarda, ispisti. Megyen szomorú, majd nem történik. Vigyázz, ez fajt! Oj! Klára! Klára! Na, ki húzott ő ezt? Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Нико. Нико.
Симоне, дай с Нико. Нико, да. Симо, что говорит? Шниванит на лунка, после ништя нам. Будет рука шок.
Далеко? Далеко?
Ты мой сладкий. Ну, пис-пис на кшикеру, это винил я тут. Ardan. 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 Tašinka. Tašinka. Поляков, фуй, фу-фу-фу-фу. Нем с тобой. Из рогни нем с тобой видишь. Нем из этого хоть тон крутить. Одно поло. И лапка стынов. Эй, Поляков. Фуй, фуй.